Dumelang bobotlhe, ke lebitso la ka ke Linko, bona ke Khanyiswa. Ke rato le mema mo for function ya rena ya candlelight service and all light prayer. E tlo ba mo Luzuko, one up building. Re rato le mema bobotlhe le tleng. Tlabe re na le ntate wa rena Apostle Motlala, and then le tlo enjoya le rena bobotlhe. E tlo ba ka di 31 tsa December 2022. From 6 o'clock to 6 o'clock, Timi, we're going to take a look at the house, we're going to enjoy our work and looking forward to see you guys.